Yengiso la manya Uwo abuze makaya Lezo nsuku sezadlula Lezo nsuku sezadlula Yengiso la manya Engilshayi kanda Lezo nsuku sezadlula Lezo nsuku sezadlula
Wesando Nguwena wetwa ubambo Bachelela bo Mabana gindaba zabo Ilabo kando Bagwenzo kutu file alone Oh sweetie I know Makabanga ngami usha ovalo Yabolo mlando Zongoshela ma planning na wo We sweetie love wo Zotre lukbambi sanja sako Safuna sammo Utando la kungfuna sammo Kinali rato Lento mazana mina kena let go
Engi sola manya Uwo abuze makaya Lezo nsuku sezadlula Lezo nsuku sezadlula Engi sola manya Engishayi kanda Lezo nsuku sezadlula Lezo nsuku sezadlula
Njengoba sixoxa nje Yazi la magama ngiyawaqoqa nje Njengoba sixoxa nje Abakhlisa ushevu ngiyabakhomba nje Ulona nalona naloya Mangco wami mina ngiyambona Tell him don't jump Tell him slow down, uzohlezi ungowami Njengoba sixoxa nje Yazi la magama ngiyawaqoqa nje Njengoba sixoxa nje Abakhlisa ushevu ngiyabakhomba nje Ulona nalona naloya Mangco wami mina ngiyambona Njengoba sixoxa nje Abakhlisa ushevu ngiyabakhomba
Engizola manya Uwo abuze makaya Lezo nsuku sezadlula Lezo nsuku sezadlula Engisola manya Engishayi kanda Lezo nsuku sezadlula Lezo nsuku sezadlula Engisola manya Uwo abuze makaya Lezo nsuku sezadlula Lezo nsuku sezadlula Engisola manya Engishayi kanda Lezo nsuku sezadlula Lezo nsuku sezadlula Engisola manya Uwo abuze makaya Lezo nsuku sezadlula Lezo nsuku sezadlula Engisola manya Engishayi kanda Lezo nsuku sezadlula Lezo nsuku sezadlula